Thank you. Thank you. abayindi bali mu Uganda
Basibula era mbazamu amanyi tetupowa
alali alali bayi banange.